mo mamedi ke a dumedisa ke le moruti diphokomajwe wa kereke ya Methodist Church of Southern Africa. Molaetsa o mogutswanyane o retlang ho lona ka ona kwa o ema kgahlano le tlhekefetso ya basadi le bana. Motho e mong le mong o bopilwe ka setshwantsho sa Modimo. Me rona bohle Modimo o re bopetse hore re phedisane, re ratane, re thusane. Me ke kgoeletso ya rona moo ho leng thata bontate ha re bueng re tlwele ditlhekefetso, ha re bueng re lokise ditaba. Morena Modimo a re thuse a nolofatse dipelo tsa rona. Kreste a le boloke. Mere phele mmogo ke a leboga.